Yeah.
My name is Chile.
African real bad as
Chochena chile ule, chakula kusebanya fya paliponse Nishita yonse, nangu baponte Taba mwende fiongbona, akasembe pakube yanse na yonse Paliponse, beta kankoma oh, oh.
Twalibelela kuikoma, ifwana binzi tulalie ya kunkuma
oh, oh.
Gama mwana tule ipuma, mwule kutampa fifi tukwala kusuma
oh, oh.
Twalibelela kuikoma, ifwana binzi tulalie ya kunkuma
oh, oh.
Gama mwana tule ipuma, mwule kutampa fifi tukwala kusuma
oh, oh.
Twalibelela, 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 Twalibelela tutuwaikala Vale que nanguba ponte, ni owa ishiwefyo naba naba sonte Nanguba wata pali ponce, daba monense kotuipe la yonse Wakula joro mafete awa, tafya kapopo twaliba kale mupawa Ukule kanadi ashida tuchapa, ntuichite mikoche suchadi valulanga flower Oke nanguna left, tulambwesha right, fintu fiaba na right Jano busu matamofu lama eki twali lilo kundesha noti kunyata pali breaki
Nangu malande, ichoche na chile ule Chakula kusebanya fya pali ponse Nishita yonse Nangu baponte, taba mwende fiongbona Akasembe pakube yanse na yonse Pali ponse
Wadzia, muti mefio karipanga taudinia Nangu fiko senjikuwa tapona fia Tushila fieleza promisu kuwa sincere Limola nkalifia no muti mawa karipa Dalanda fia kwansha kabwele na karipa Tapa kokola na dabwa na kufuluka Ndakuele loli wate fiofio na iluka Bafuwa atuka ilete koni simenti Nga avomba ila kose lako Fia vikalesa pa monoman puta sanda Pakobu shikutu kaleka na kumanda
Ichoche na chile ule Chakula kusebanya fya paliponse Nishita yonse Nangu baponte Taba mwende fiongbona Akasembe pakube yanse na yonse Paliponse Beta kankoma oh, oh.
Twalibelela kuikoma Ifwana binzi tulalie ya kunkuma
oh, oh.
Gama mwana tule ipuma Mwule kutamba fifi tukwala kusuma
oh, oh.
Twalibelela kuikoma Ifwana binzi tulalie ya kunkuma
oh, oh.
Kama mwana tule ipuma Mwule kutamba fifi tukwala kusuma
oh, oh.
Twalibelela
Eke
Twalibelela Twalibelela
Give my shoots
Twalibelela